Ugo rugendo rwakozwe na buramatari w'intara ya Ngozi ari kumwe n'userukira ishyirahamwe UNICEF mu Burundi rwari ubwo gutanguza icese umugambi intara ya Ngozi yashize imbere wo gukora intebe 600 zizohabwa amashure nkuko bishikirizwa na buramatari w'intara ya Ngozi Minani Desire. Ngo UNICEF yatanze interera ningana n'imiliyoni 90 hamwe n'imiliyoni 48 zatanzwe n'amakomine.
Twari tuje gutanguza icese umugambi twakoranye UNICEF be n'intara ya Ngozi wo gukora intebe 600. Izo ntebe rero intara ikaba yaratanze imbaho hanyuma UNICEF nayo ishizana uburyo bwo gushobora guteranya izo ntebe. Biragoye kugira ngo tuvuge neza neza amafaranga kizotwara kuko nk'izi mbaho mubona nizamara kukogwa tuzosaba igipolisi kugira kize kudufasha gishobora kudushikanda izo mbaho ku materiye aho intebe zizokorerwa. Ariko muri make amakomine agize intara ya Ngozi yaratanze imiliyoni 48 z'amafaranga y'amarundi kugira dushobore gukora imbaho 224 dukeneye. Murumva ko muri make urubaho ruri ku mafaranga 200, murumva ko ari igiciro gito cyane rwose bigoye no gutahura ingene tubishikako ariko byose birashoboka. UNICEF nayo yaciye itanga uburyo bwo guteranya izo ntebe zose uko ari 600 bacatanga uburyo bungana n'imiliyoni 90 amafaranga y'amarundi.
Nayo userukira ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF mu Burundi France BG yavuze ko iryo shyirahamwe rifasha mu ndero kugira ngo abanyeshuri bige borohewe. Ihangiro ngo rikaba ari iry'uko abana bo kwiga bicaye ari babiri ku ntebe kuko ngo basanze hari aho usanga abanyeshuri bicaye ari 4 cyangwa 5 ku ntebe.
UNICEF travaille dans de nombreux pays, plus d'une centaine, 144 pays, et le Burundi.
UNICEF korera mu bihugu birenga 144 harimo n'u Burundi aho dushigikira igisata cy'indero dushira imbere ko abana bo kwiga borohewe. Kugira ngo ivyo bikunde nuko hoboneka intebe zikwiye mu mashure kugira abanyeshuri bige neza. Turazi ko mu Burundi ahatari hake abanyeshuri bicara ari 3 ku ntebe, hari naho usanga bicara ari 4 cyangwa 5. Nico gituma mu mugambi uri kurakogwa dufatikanije n'uburongozi bw'intara ya Ngozi kugira bige bicaye ari 2 ku ntebe.
Buramatari w'intara ya Ngozi akaba yarakengurutse ukuntu ishyirahamwe UNICEF ririko riraterera mu guteza imbere igisata cy'indero. Yaboneyeho gusaba iryo shyirahamwe hamwe n'abandi bafasha mu iterambere gushishikara baterera mu gisata cy'indero kuko nk'intara ya Ngozi ikeneye intebe zirenga 13,200 kugira ngo bashikire ihangiro ry'uko umwaka w'ishure wa 2024 ushira 2025 warangira abana bicara ari 2 ku ntebe.